sawala yo boswa ne ndi mugumunga salwe mbalu kuye kuva mu buto paka bubulu na imanga mu buto abalita dalunga ne kusomero nkubwa lwa buta sibabikalu kati awo munange nenjika ensine njajitoba nendaba emikwane jitanzimba nenjibwa kanabo nabatanjagaliza embe kweka wansoti tamini digest.